Thank you. Wakili Mwaki Mutose Mutwende kumaki tui Kanyangi sana Vincent Mwendo Kaminda Robert Kiyoko Maida Bonifis Chua Musembi Katokoe Tapo Hehe Fabian Soka Fabian Jamakuma Mwinge Liz Pop Terazo Enterprises Idagala Junction Malagi Simu Mwekatoko Sana
Thank you.